E mahi tahi ana a Ngāti Whātua Ōrākei ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Kia puta mai ai i a rātou he toi taunekeneke hō e kia nei ko Waimahara. Ko ia te momo toi tuatahi, e hāngai pūana ki te rohe o Tāmaki Makaurau. Kāre e tino kite ana i te ao katoa i kōrero tātātou kaikawe kōrero a Mārena Mane ki te rōpū o ngā ringa toi i te pāka o Myers i Tāmaki Makaurau.
He hono i ngā mahi toi ki te reo waiata, ki te reo Māori.
He tuatahitanga tēnei, puta noa i te ao. Tēnei momo, te Mārena, a te ringa toi ki ngā kaitito waiata. He Waimari e no mātou ki te whaiwahi atu ki tēnei tuatahitanga i te tautoko hoki o tō māua ko Taruma Iwi a Ngāti Whātua Ōrākei.
Ka hoki mahara ngā ringa toi nei te take i whakaturi ai ko tēnei mahi toi motuhake nei a Waimahara.
E ko te whakaro matua o ngā mahi nei, kia kaua tātou te iwi e wareware ki ngā tūtohu whenua o nehe.
Te kaupapa nei i toi ai mātou ki runga i Waihorotu. Waihorotu te awa e rere nei, i raro i a mātou. I te kaha moke o kore kitea ona i e nei rā.
Mā tō kaha ki te waiata i roto i te hopu reo, ka whakahoki kōrero mai ko ngā mahi toi ki a koe.
Ko te hiahia ka tūmiharo te iwi i tā rātou tainga mai ki kone. Ki te ako rātou i te waiata, me te tuku i te reo waiata, ki te mahi toi ka whakahoki reo mai te mahi toi ki a rātou.
E ruanga waiata i titoa e mātou ko ku tuakana, ko Waimahara tētahi, ko Waiora tērā no. Ka tōia mai tērā ingoa o te waiata tuatahi, hei ingoa mo te kaupapa e tūnei i tana tino whaipānga ki ngā maharatanga o te wai.
E mōhio tia whānui tiana, e hara ko tēnei pāka i te wāhi haumaru. Nā, i nāianei, he pāka kia Māori Taiwai te tangata.
Ko puta mai te whakaro mō te reo waiata, ngā taonga pūoro, ngā kararehe, era momo whakaro. Kia taumai era oro ki tō taringa, kia tau atu ki tō wairua. Anō reira ka kuhu ko te toi ki roto ki a koe anō hoki.
Ko te whea ko nui i konei, ko te whai Māori, whai hauora i roti tēnei wāhi e karangatiai, ko Myers Park. Mārena Mane, te karere.